na le khona le sengwe se ketleng ke bone o kwala thata ka sona jalo e leng go latlhagalwa ke mme motsadi wa gago jalo o ipona gompieno re go leba for Netflix re go leba jalo for televisioning re go bona mo di theater re go bona o diragatsa mo dilong tse dintsi jalo mme ke na le go bona fa o kwadile nako tse dingwe kgotsa fa o akgela jalo o itlhela le gore o lakatsa jalo gore mme motsadi wa gago ka ba le teng a bona bontle bo le gore wa bo diragatsa kopa fa le gore ga se selo se le goreng ga gona bothata gore o ka bua ka sona kopa gore re tsena e gannyane mo go sona o ntlhalosetse jalo maikutlo a sona maikutlo a gago ka sona jalo
ya ga gona bothata ebile ga ke nagana gore ke fete se se tona ke dikeletso tsa mongwe le mongwe fela yo se o dirang o naganang gore o mo tseleng e siameng ebile a ikgantsa ka sa se dirang mongwe le mongwe o se nang mmaagwe kampo tse rraagwe o ka eletsa gore ka bo mmaagwe a le teng batho ba le bantsi ba mpotsa thata ka gore ke godile jang ko ntlheng ga batsadi ke potso e leng gore batho ba e rata segolo jang batho ba rona ba mmala yo mosweu o kare go khorogo ka mpotsi kgolo ya ngwana wa mmala wa sedilo fela e tla fela ga e le gore wa struggle ke potso e nngwe ke ratang go e avoida thata and but more than anything else ke batla gore ke nagana gore my mother's death was also a blessing in disguise because nna le mamaka re ne re na le tumelano ya gore ke tlile go nna pilot and so if ene o ne a santsana a phela ga ke dumele gore ne nka nna modiragatsi motaki yo ke leng ene seo ga se reye gore ga ke mo gopole ke mo gopola thata ke itse gore nako e o ka ba itlhotlhomatsa tota ka nna kgotsa dilo di ka be di fetogile a dumetse gore ke nne motaki o ke leng ene mme everyone who thinks they do well on what they do really was a number tsadi o gopola batsadi ba gagwe e ka raka ba bona ebile gore ba kgone go nna motlotlo ka peo ya bone
ke go utlwa sentle jalo katlego moretsi ke a bona jalo ditshwalo tsa gago jalo ka fo Facebook mpalela jalo gore o reditse Thabo Hendricks a re o reditse a le ka mo sefitlhego a re ke na le Thabo Letlole Modau a Vafani Lena a re o reditse jalo ke leboga mogatsi wena moretsi jalo gore oetantse wa kgala jalo jano fa ke na le katlego letsholonyana ke go tlhaloseditse jalo gore ke modiragatsi jalo o ka metsi fa le gore o leba jalo television jalo o teng ko go scheme same re tle re mmone jalo le ko scandal le tse dintsi jalo jaanong o itse gore fa batla go akgela 0761768542 re teng jalo ko go WhatsApp line 0693380057 ke nomora rena ya mogala jalo katlego tla re bue ka kganya le goreng ke go tliseditse yona ka kwano jalo ke itse sentle gore motho le goreng o ipela tota ka go nna motswana o ipela tota ka ngwao le setso sa gago jalo mme ke fa ke lebelela nako e le goreng re tshela mo gona o itlhela le gore re tshela mo nakong e le goreng e re dumelela jalo go ka tswakanya dipuo e re letlalela jalo gore re ka itswakanya le batho ba bangwe jalo mme ke tsaya gore ke selo se sentle jalo mme ko pheletsong o itlhela le gore se dira gore re feletse le gore re latlhegelwa ke borona jalo re latlhegelwa ke borona jaanong ke batla gore o mpolelele jalo gore a botlhokwa ba tshomarelo ya tla re simolole ka puo pele re ka ya ko ngwaong le setso a tshomarelo ya botlhokwa ba tshomarelo ya puo ke eng tota
botlhokwa ba tshomarelo ya puo dilo tse pedi kampo tse tharo ka se kgone go di farologanya go ya ka nna tshomarelo ya puo e go ruta letso la gago le gore tota o leka goreng mo go se o se buang tlhaloganyo jaaka ganka gore a kere go na le dilo tse re di buang tumelo jaaka dilo tse e leng gore lereo le re le berekisang malatsi otlhe re re dumelang ke re ke a reng ga ke rialo mme ke go dumedisa o le mongwe fela ga ke gore a ke re tlhola sentle seo ke goreng you know I'm saying to you dumelang and acknowledge whoever that you are working around with is umuntu of that spirituality. I acknowledge what you are made of. Ke acknowledge badimo ba gago. Ke acknowledge go tsanteng. That's why I'm saying dumelang. The name itself, because when I say to you, Tola Sente, I am wishing you well, and I'm saying, create well on this beautiful new day. The power of the tongue, and when you understand what you are saying, then you can create, and with kapuo o khona gape o khona go senya ebile o khona go thuba.
Ke go tla sentle katlego ke rata kgang eo ya gore fa re dumelang jalo wa bo dumedisa ba le gore nke tsama le bona ke tle ke utlwe jalo ko le reng last kgwa jalo ba tla ba re I don't come as one, I come as many. Jano ga ra motho jalo mora re dumelang o dumedisa batho ba le gore o tsama le bona ba le gore ba mo moweng fa le gore o dumela mo badimo ba fa le gore o dumela fo mangeloi ao fa le gore se o dumelang fela mo go tsone gore a gore ga ke go dumedisa.
The greatest acknowledgement ever.
Sho bontle bo bokalo-kalo. Ke utlwile maloba fa ke ne ke ipotsa jalo ke batla thanyolo kgotsa ke batla go leka go ranyolela lefoko lengwe ke utlwile o le dirisa jalo ko interviewng ore letso a ke ga ke ipotsa jalo gore a ke tribe a kgotsa ke genealogy e rang gore mang o tsetswe ke mang o belego ke mang ka ntlha gore setso ke a itse gore ke ngwao ke a itse gore ke eng mme ke iphitlhetse fa ke utlwa o dirisa lerao la letso ke ga ke ntse ke ipotsa gore a fa ke tle go are letso o bua ka tribe kgotsa o bua ka genealogy kgotsa ke eng setla sentle be ke rena ke tlatla ke mmotsa jalo gore a letso ke eng. Katla go santsana le nna mo ga tsho metso ele jalo ele le somele bobedi masoma a mabedi jalo le bone go ya go ureng ya bobedi ntse ke ena le katla go le tsholonyana jalo ntse re bua ka botlhoka bangwa o jalo me tla re le ka go ikgolaganya le ena jalo gore a tle gore laela sentle ke tsa gore o itumeletse puo kgotsa moisano ntse re na le ona ka kwano jalo for WhatsApp FM 99.3069338 0057 ke nomora rena jalo ya mogala me ko go WhatsApp line ya rena re ko go 0761768542 le ko go Facebook re teng jalo fa batla go akgela jalo mpolella gore o reditse o le ko kae jalo le gona keng se le gore o kala katsa jalo go se botsa katlego jalo a le ka kwano sa tse ke le ka gape go kae go ka ikgolaganya le katlego gape katlego o na le rona.
I think it also depends on what context are you talking about, but ke nagana gore ga ke bua ka letso ke bua ka gore se se go dirang se o dirilweng o dirilwe ke beja what you are made of
ke khutlwa
ga re bua ka letso le gore ga re ka berekisa a re maboko maboko a re le letso la rona ja ka gang ka gore a kere le boko la ra marwala la re ke ne ka fula ka tlatsa ka rebela ka wa papalo tsa ka di a le marite ka go nne majwa ga e tshwane borethe engwe e go bolella tlhago ya gago go tswa ko morago go fitlhela fowling teng ba re re ne ra kolonela ka diphata tsa ga marwala ra fitlhela dipotsane di lela dintsi di re mmeme ba bua ka tsela e ba e tsamaileng go fitlhelela fo ba leng teng ke letso la bone jaaka re le batshwana bo ra marwala ke bua ka sefurutshi sa melanong
kana re bantsi tota batswana re bantsi jana go itumedisa jalo fa o bua le motswana mong a go ruta sentle ke tsa gore ke sa batle go utswetsa nako jalo re fo kgodinyele gore re keteka jalo seo ke gareng ke heritage jalo ka di faloetsa tlhola malatsi a le masome le bone jalo tlabe le heritage day re mo kgweding ya teng jalo ke molaetsa o feng fa moreetsa a reditsa le kwa gae o kalakatsang go mo fa ona tebang le setso tebang le ngwao le tshomarelo eo tshomarelo ya teng gape le letso gape
ke moswane o e leng gore ke feditse botshelo jwa me jo le bontsi mo Gauteng mme ke iphitlhela e le gore ke bua puo ya seZulu mme ga ke ya gae le batho ba le bantsi mme ga ke ya gae ke bona gore motho ona ke fetsa nako e lentsi ebile rona batho ba borregang ke re botsana maina re ke fetsa nako e lentsi nna nae re bua seZulu se kante motho ke morwarre seo se ne sa intumedisa mme sa nkutlwisa botlhoko gape gore go raya gore setso sa rona le puo ya rona ya bokhutlhong
jaanong
ya nyelela jaanong nka rata gore segolo jang mo bašweng bašwa ke kopa gore le rate puo ya lona bašwa go na le sengwe se e leng gore se kgona gore re tshwara from the age of 15 to like 35 ga re na nako nka rata gore ko bašweng a re buseng maoto a re iketleng re dirise bonkgono ba rona re ba botse dipotso ka gore ba itse letso ba itse ngwao ba itse setso sa rona a re leng fofatshe re botseng dipotso an archive batho bao ba santse ba le teng ka gore seo se tlile gore tswala mosola ebile se tlile gore ithusa mo tseleng e re tlileng go e tsamaya go yalela ko pele
ke tla go ke le bogatota jalo ke tsa gore moreetsi fa reditse kwa gae ke tsa gore le nna jalo jaaka ya ne ke reditse jalo ke tlala ke takatso jalo ya go lolamisa puo ya me takatso ya me ya go fata jalo go ka ikitse jaaka motho o itse gona le sengwe se le gore nka se lebella jalo mo ba diragatseng jalo ke bona le gore maZulu ba diragatsa bontle jalo o itlhele gore gona le di production tse dintsi jalo tse le gore di na le seZulu mo teng mme ga ke lebella Setswana ke lebella mo matsetsing a maloba jalo ne re na le boraitlhwana jalo re na le ditiragatso tse dintsi jalo tsa Setswana mme gompieno ke bona di seo a o akanya gore ke eng se le gore fa na le batlhagisi ba ba reditseng jalo se re ka se dirang gore re se lokisa gape re boe gape bo re nna le ditiragatso kgotsa ditshwantsho gape tse le gore di tlotla gape le leme la Setswana a ke eng se o akanyang gore re ka se dira jalo
re tshwanela ke go tsenya jaaka batshwana ka bophara ba tshwanela ke go tsenya boleng mo Setswaneng ebile re tshwanela ke go ruta ditšhaba tse dingwe gore Setswana ke puo e e leng teng ebile re ikgantsa ka sone e simolola ka rona fela ga re ka tsenya boleng mo Setswaneng sa rona ra go simolola re kgatlha matlho a farologaneng ebile ka go se rata re ka kgona go se phatlhalatsetsa mo bathong ba bangwe ga gona o ka go latelang a tsaya seo mo go ena o sa se rate a ba a se dira setona ga ke dumele
ke go utlwa sentle
re tshwanela ke go sireletsa Setswana sa rona puo ya rona mme batho ba tla se kgatlhegela fela ga se le sentle
ke go utlwa sentle mora re tla ke tsena ko ke go leboge fa o tsena ko ga go gorotlo go buisana jalo le moreetsi wa Waterberg FM ke itse sentle gore fa Limpopo o ratiwa tota ke itse sentle gore Africa ka bophara o ratiwa tota ke itse gape le gore ko mafatsheng a ntse o etela ba ba go bonang ba bona tiro ya gago ba bona gore motho wa ipabola o diragatsa bontle tota ke tlhago le sego tota go dilo tselo goreng wa di dira tla ke tswalle ka go gore a kere a batho ba ikopanya jang le wena a ke eng selo goreng wa se dira gape selo goreng o kalakatsa batho ba go bone go go sona jalo pele ke lebala
gore ya jaanong jaana ke setsa sala go tswa mo setting there's a new beautiful storyline se leng gore sitlile go tlhagella on Steam Sam just toward the end of October into November, December. Basa bona bokgabane ja tiro e re dirang e ke dirang kwa no Skeem Saam. Ebile go na le my Netflix series e fetsang go tswa ka di 16th of September, ba e bitsa The Brave Ones. Basa bona ebile ka mokgwa o ke fetolang maleme ka teng gore ga o le motaki ebile o nna mo Aforika Borwa o na le neo le le tshono ya go itse maleme a mantsi a e leng gore o ka diragatsa ka one jaanong ba ka ntshwara fela foo.
Leboga tata Katlego tla ke tswale jalo ke na le Katlego le tsholonyane jalo ona ntse a re bolella jalo ka botlhoka ba tshomarelo ya ngwao Katlego ke go leboga re tla bua nako e tlang kgonne
ka belo ke batla go ra kere masego le masegonolo tlhokomela setšhaba sa gago ke go lebogisa thata modimo ke o ke kopa gore o tswelele le wena mo legatong leo le tsereng
ke tla leka jalo ke tla dira jalo bile kere ke tla dira jalo Katlego ke go solofetsa
ke
le mogatsa lake mogatsa metsetso ele masome a le somele bo rataro somele bo rataro jalo pele ga ura ya bobedi tse ke buisana ka kwano le Katlego le tsholonyana jalo re buisana ka tshomarelo ya ngwao jalo tshomarelo ya setso gape na ruta gape ka letso a re ruta tota ka botlhokwa ba tshomarelo ya uo gape ebile ke tsaya gore fa ano o reditse bontle ba Setswana o bo utlwile a re fa ke gore a kere dumelang o le esi ke a bo le gore ke bona batho ba le goreng o tsamaya le bona fa le gore o dumela mo badimong ga ke re dumelang gore a gore tlabe ke le dumedisa ka kakaretso o ntse o tsamaya o le esi jalo be ke re gona le lereo le le reng I don't come as one, I come as many fa o mpona ga o mpone ke le esi bogaetsho nomoro ya rona ke 0761768542 WhatsApp line ya rona jalo re santsane re na le nako ya gore re bue jalo ka gore dijo tse e le goreng o santsane o di beile kgotsa o fetsa go di tlosa mo isong ke tse di feng ke go beleletsa gore fa re ura bobedi dijo di a tloga tsotsotlhe mo isong jalo 0693380057 ke nomoro ya rena jalo ya mogala o santsane le for WhatsApp FM 99.3 we're still going with the flow.
This is Waterbeck FM 99.3. Go with the flow.
I will try to roam my melody.